narakubonye umutima wanje uragushima utambutse ndumva mutima uri kurajugumira ndakubonye nisanga mu yindi revo uruwanje
ushobora kwibaza yuko ukundwa n'abahungu benshi kuko uragwa n'abahungu benshi cyangwa abakoresha ari benshi ariko ndakubwira ikintu kimwe ugukunda nujya akwima umwanya munini w'uburofa akaguha umwanya munini w'akamaro fata umwanya munini gukora akazi kugira ngo ndabe byo konoro nk'amahera kukugirira kugukwa wewe kubera bakume mu nzira nziza wenda rero wibaza bajya bakurondera cyane birigwa iwanyu bajya birirwa bagutelefona ko rero bagukunda cyane ariko nanje peteze mba ndikunda rondera amafaranga yo kuraba ingene no gutangira iwanyu wanyu nko kubayisha mu muryango eh nta wundi muhungu yo bagukunda cyane urenze uriya nyene uri yutse ukyutse it's me andi I love you
neme urarenze
yabafite umuntu ari gucunkuna ariko tayawe irabe irabereye kurabereye kuba umuntu w'umuntu kwese iyo umbwira ko atamuntu ufise nakubereye nari kumenya ko wambeje
jamais ndamufise
Kandi urafise n'ibisusi inyuma yo kugira umusheri.
Oya nabisusungira ndi.
Turabe ko atavye. Turabe gatoya ko atavye.
Ndakunda Sammy, ndakunda Abel, ndakunda Kersi, nohitamwo Sammy.
Kubera he?
Anajua mapenzi.
Wabimenye gute? Uri juwaye kana anajua mapenzi.
Sinema arabishoboye.
Ahaba.
Mahaba.
Turamaze no kubona za Abel ziri za Abel ziri mu gitanda nyine ukabona ko gerageze.
Romantique.
Ariko Sammy urabona we ko akwiye kukubera umugabo.
Nukuri je mu kirundi cyiza na ucyo byumva.
STV Every Story Matters.
Bakunzi wa STV muramumeze bien gende good ndi fresh nari nkumbuye micro ya STV kandi imana ishimwe nayifashe ariko kandi ndabakumbuye namwe nk'abafana ba STV aho kandi ndizira ko namwe natwe mudukumbuye ariko kandi nubwo mudukumbuye turatahura neza yuko mudufitiye n'agashavu ku bafana benshi cyane bamaze iminsi hagati itatu nini batabona ibiganiro bya STV nkabibutsa yuko ibigora bagaruka kandi ivyuma nibisezerana mukabazo gatwa twari gufise tumara iminsi ngaye mutatubona ariko numwe yatwagarutse twagaze kivi tubasaba imbabazi ku bantu mudukunda ku bantu mushaka kwa mamubona ibikorwa byacu iminsi yose kuba bitashobotse cyangwa bitagenze uko byahora bigenda ndabaha ikazi nongera ndabibutsa yuko uko biri kose ni mudukunda dufise ku mutsi mutoza kudushigikira igihe cyose turi mu bibazo no mu gihe ibintu bihagaze fresh jenje muri ru nje muri Mr Sammy official muri Bukeneza ariko nubwo nje muri Bukeneza ntarashika hananchangano nje gushika cyane bare muri tournage ndabiyeretse bihava bitagenda neza ko kubera ko nshaka mwende gohoro gohoro uri ya mukobwa mbonye hariya je ndamuzi namwe mushaka kuba mu muzi yitwa Dorine akunze kuba akinira muri isomero TV Burundi ariko inge nari mu murima byonyene biratumye no muvugisha kwambari kuri zoom yanje namumenye namwe mushobora kumumenya mufise henshi mumaze no kumubona kandi mufise byinshi mushobora kumuvuga ko rero je camvuga ati nanje ndazi kurima tushobora no kurima birashoboka twese tukanamufasha ntumubizi none isaba mukobwa tuvugane gatoya vraiment umviriza gatoya umurimyi wanyere ntigira ashavura mu mateka ye sivyo
ibyo je ni twabivugaye nk'ubona ariko ndirima ibyo nibiki muri ko
murandi turayaga gato urazi ikintu gitumije ngiye muri Mr Sammy official hari yacanda kubona no ku ruhande ndazi kukina muri isomero TV Burundi sivyo
oya nimuzosubire je ndabiyamirije vrema nimuzosubire
nta nabi ntu je ronye nese murango
sindabikunda na gato nimuzosubire
ibyo bintu kuravuga je simunda no
kuri oya umuntu abari mu kazi kiwiwe mukaca muzana ivyamakamera
je ndashaka no kubifuta sindabishire ko mugiye onyanya ariko nashaka ndagusa abe tuyaga iminota ibiri yonyene hama
iminota ibiri yiki je ndi ku kivi
basi ntevya basi ndagufashe
umfashe wewe bana wowe shobora ibintu
wewe ntiwabishoboye raba ingene wambaye kuri kurakora ntiwabishoboye
none gukora bitwaye iki
ariko kola kwa
oya ibi bintu je sindabikunze frame sindabikunze na gato
dori numeze neza ariko amakuru y'imisa meze gute
meze neza ndashima Imana.
Akazi kawe kwa misi yose kuri isomero TV Burundi bimeze gute?
Bimeze neza tuko turashutinga bo tubafite bishasha muri no misi tuko turategura sinema shasha ugiye kuri YouTube urabona indirimbo shasha ya isomero TV.
Ariko aho nyene isomero TV ukaba uri kampagararo kugira ngo bigende neza ukaba uri mu murima uno mwanya uri kurarima byukuri cyangwa uri mu bindi bintu nyene
oya nari ko ndaraba konosho bakuronka nakajumba eh
hariho murimye abari VIP ko bwabune
none ugomba nigire VIP ku buryo no munda bari VIP
je kinyoheye niki ntangaje niki ingene wambaye uri kurarima ufashe ishuka fokola cyangwa ubushaka no mu murima amata yaguma aboneka kwa kunenye
ya birasanzwe none kurima bivana nuko uvyumva
usanzwe uvuka hehe wewe
cimvuka kumusaga
ukabuzi kurima
none si bisanzwe ego utarimye nakaje
ariko benshi bashaka kwibaza Dorine no mu mama arubatse bimeze gute
bose nubatse
ufite umukunzi ari
tamufisi
umwe
ya
uramwemera kubujyo ni foto yowe duba tukayicisha mu kiganiro
ya
kube gutumwerekana
nica
kwerekana umushyiri wawe nica
singombwa abantu bose babone umukunzi wawe kuko ntaba ari publication
ariko isukuremeye ko boyibona
uri karambo na kuri kamera cyangwa uri karanda bahari hose nibaza kwisuka n'ikindi kintu
okay tugusanzwe uri kurarima kandi courage felicitations kuko sabigeme bose bagishoboye ivyo bintu ndetse na cyane cyane kuba bavuka muri no Bujumbura meri mu muji nkuko twumvise uvuka ku musaga ariko ingene wambaye ntitubimenyereye biri muri wewe gusa ufise handu bibona canke muri wewe urumva ko ataco bigutwara
cena cyo bintwaye kuko mvuye muhira nanje gusoroma kantu ngaha kubera inzara
n'ahandi hano
ibintu bisanzwe
ibintu bisanzwe ariko reka tubibemwe ariko ikibazo kica gikurikira n'ahandi hano bihora bishika ugakina amafi amareresi yawe
po bivanye ni bivanye no na commande baba bangomanze ibirasanzwe
baragukomanda ugaca witaba
ego bivana nibyo tuba twahurije ko birasanzwe murabizi na
iyo umuntu avuze ati ndashaka umfashe filme mukabihuriza kura mufashe
ndamufasha twabivuganye
atarinze no kukuriya biravuga ko utakunda amafaranga we no kubonoka
ndayakunda kandi ntawe yanka nibaza ko iyo umuntu akoze abashaka impembo nibaza ko atabyagusa bibaho mu isi
abakinnyi b'amareresi batatu wemera cyane mu Burundi n'aba
ndakunda Sammy ndakunda Abel ndakunda Kersi ibintu
si ngo ingozi
Kersi Adinette
ariko abanye hagati ya Abel na Sammy ukunda nde cyane hagati yabo babiri
pompompo
umukundiri kitaye yiwe kwameze ukwavuga ukwakina canke
akina neza nabere nuko nyene vraiment sino muvugira nibaza ko namwe bigaragara murabibona
bishitse bishitse bakaguha mahitamo muri bajya babiri bivaye nuko bameze ukundane n'umwe wo hitamo wahe nka Dorine
ce nka Dorine no hitamo Sammy
kubera he
anajua mapenzi
wabimenye gute uri juwaye kana jo mapenzi
sinema arabishoboye
mahaba
ko
turamaze no kubona zaberi ziri zaberi ziri mu gitanda nyine ukabona ko gerageze
romantique
ariko Sammy urabona we ko akwiye kukubera umugabo
nokuri je mu kirundi ciza nawe cyo byumva arakazi
wabimenye gute aha pare ahajya nta bundi bucutsi mufitanye bwatumye ubimenya
oya
basi nta n'umusheri wowe mwigeze kuba muzi na nyakubwira tujya mu bire kweri arakazi
oya vraiment kiretse ko twobanye ne twarigeze kuba dukinana po nabibona
imikino iri kwinshi ariko hari imikino yahari yasunajuwa atasi turije za mashanje
ndabizi sinema
ukabona tuyu muntu kweri yara gukora ku mutsima muri mabi
romantique wa ah rekanaye
urahejeje kurima kubera ndakwibukije umuntu ari romantic
oya nokuri je ngiye ndabihe
nzobahuze nzobahuze na sana
nzo duhuze vraiment ndafise wiwanje arankwiye vraiment kwije condition romantique zo saradizi
yamaze gushika Sammy muri ko murakina akaba romantic ku buryo utakara kibaza ko atari cinema ahubwo mengo biri nivyo kuri
ya arabishoboye
biboneka yuko ni nyuma ya cinema ku muntu afise amahigo yo kubonana nawe arakaze
oya ibyo muri cinema ni byo muri cinema
oya tuvuze rero urumva uyu muntu ari serious naho acarushirizaho tuvyibuke kuko usanga biba biri vyukuri nyene usanga
eba ndashobora gukina ndi ntare y'ingore mu buzima busanzwe tari komedi ya rero biravana umwe wese nuko avyumva cyangwa uko abitahura
imwe mu masinema irikira kurikiranwa cyane ikurikiranwa cyane cyane ku gwego hejuru bukeye neza urayizi cyangwa ubuyibona cyangwa ufise uko yizi wewe uyibona gute ku ruhande rwawe
ukaye buke neza irarenze irarenze prem
ibintu bibiri birimwo umva ko bituma iryo hakujya kose wewe kubgawe nibya
bo hari mwinyigisho harimo ubujyajya barafiki banafiki ibintu nk'ibyo vraiment byatumye niga ibintu byinshi kuri ijya cinema
byo wemaze bishuka yibonekamo cyangwa nta nari muri ayo yibonekamo
bo ndamaze kuyibonekamo kandi kenshi
wabonetse nk'umuntu ari umuntu nyabaki umujyajya umunafiki umuki
nabonetse ndu munafiki nyene
nafiki ya nani wajyagende
umukunzi wa pompompo
impumyi
bo bintu nk'ibyo
okay kubera iki bashimye ko kinirya lore niyo ushoboye kurusha izindi cyane
bo je nta lore nimwe ntashoboye zose ndazishoboye unkeneye yosanga inbox akambaza kuko je ndi muri filme mba ndi serious kandi pompompo niwe yanyigishije gukina amasinema
niyo mpamvu mukunda
ndamwubaha urya ni mutama
barabare ntuzoshishye muri bijya bindi kubera urukundo ruragenda rukagenda rwiruka rugasara rutuze naho rugashika ku madogre ya nyuma bica bipamparana nyene usanga pompop ikoze pompop okay ndaguhaye imisigo ni 30 sivyo ubwo mudraga umuhungu wo mudraga gute uri serious uri kukina film ariko abantu batawureye ko ari film n'ubundi kuko niyo myuga yanyu
narakubonye umutima wanje uragushima utambutse ndumva mutima uri kurajugumira ndakubonye nisanga mu yindi revo uruwanje naragushimye ufise ponziza uruwagaciro aho uciye hose bakuvuga neza ni wowe umutima wanje wumva ushaka nakwishimiye
araheza nemeye
ukunda
ni cyangwa mu nda rero vrema nibyo yo andika olewa twikunda ni
no
byatangu
oya jamais
ku bantu bumva gato ariho turi umumva muri introduction ngaca mufata eh fulani na fulani barakundanye twari ko turaktinga rero natwe wari pigamito nawe ntere yiwanje
tera
ukiregeya utajijua sinshaka ko ucuca muri mudi kuko wasanga nanje nkazi bakunze kuvuga ngo je rimwe na rimwe ngo je ndo sinkomeye kuko bimeze je ndakomeye reka rero mumve imitoma yanje a condition ke ninakurusha ucu ncorera naye nkasanga ariwe wandushije
ndagucora nangorana cyanzo gucorera
we tucoca tuja tubaza muri commentaire wateye imitoma fresh sivyo no twagi
cyako
ushobora kwibaza yuko ukundwa n'abahungu benshi kuko uragwa n'abahungu benshi cyangwa abakoresha ari benshi ariko ndakubwira ikintu kimwe uwo gukunda n'urya akwima umwanya munini w'uburofa akaguha umwanya munini w'akamaro fata umwanya munini gukora akazi kugira ngo ndabe ejo konoro nk'amahera kukugirira kugukwa wewe kubera bakume mu nzira nziza wenda rero wibaza bajya bakurondera cyane birirwa iwanyu bajya birirwa bagutelefona ko ariyo bagukunda cyane ariko nanje peteze mba ndikunda rondera amafaranga yo kuraba ingene no gutangira inkwani wanyu nka kubahisha mu muryango nta wundi muhungu yabagukunda cyane urenze uri ya nyene uri yutse ujyuzi it's me andy I love you
nemeye
wemeye
Okay, ni jena kurushi.
Oh ya no andushi, jeno andushi.
Ega, jeni we me uziriemu.
Narishi tiwa we mu.
Muto.
Kumbuka ni kumeti.
Oh
ya ni kum black ariko.
Fuba eje wa yo mitoma ndakat.
Ah, urarenzi.
Yabafise mu mwari ku cyunkuno. Ariko tayawe irabereye kurabereye kuba umuntu w'umuntu iyo umbwira ko atamuntu ufise nayo kubera nari kumenya ko wambeje
jamais ndamufise
kandi uravise n'ibisusi nyuma yo kugira umushere
oya nabisusungira ndi
turabe ko atavye turabe ko atavye
ahubwo reka nitahire ndabiyamije ngiye kwisoroma
naracu tugenda kubasa twa imitoma twateranye
niyo ngeso yanyu je sindayikunda
nikunda
kandi muzobaze
ariko urafise ibisusu vraiment kandi jewe n'ukuri nta na hamwe no bitwara ubimenye uti uri bagira ni werekane yoyoyo popom pom yoyoyo ariko ntacho kazi imitoma yafashe
ivyo ni vyi wawe shamvi imbere
aho kandi ndakunda abakoga babari ndakunda abakoga babari myijeyo sheri wangu sasa mina naenda vraiment tushapendana
nenda jesi sha
nite sasa sheri sasa
a
ire mitoma yaturi nipiga
ivyo ni vyi wawe sindakuzi
merci beaucoup basi ntakuzi
sawa
okay
bye
bye okay okay, merci beaucoup. STV, twari tugiye murazi twabagiye muri introduction twari tugiye kuri aba Sammy Pompompo bari muri bukene neza ariko rero igihari ni kimwe. Uyu twamuseze byaheze kandi yakoze kuduha kanya wakoze sivyo Dorine wakoze cyane. Twibuze abafana ba STV bose bagende bagire subscribe kuri
Isomero TV Burundi.
Bazogukurikirana wewe bazokoma bakubona twizere yuko utazohapfa.
Oya sinzohapfa.
Boko cameraman tugende rero tukora umuti ino naronse umusheri ni bien birakwiye
STV every story matters.